wifuza gushika hehe ngo muri imvyo Burundi
nifuza gushika mwijuru
boye nuwa he muri imvyo shaka kuririmbana nawe muri game ya music nga mu Burundi
aje vraiment sindabona nta numwe agerageza kuririmba kwa nibabishoboye
ariyo interview duherekwa kubona y'umugwiza atunga nka wewe yitwa Belchris yakubiswe akubitwa na Landry promoter wo muhanu iki Belchris
abwe wamenya iyo bamuvuna namagu none nawe yumvi mubono nkuje akora interview yambaye ari kirato cyanware nubundi nabonye ati twa musi twahuya cyambaye twaba boss nuko iko imana baye karadutukisha mu bantu vraiment umuntu nkuje aba mu nzu y'amatafara adaturiye mu gisyo mu boss agenda namagu
nkubuhuye na Landry promoter wo mubwira iki
je no mubwira vraiment merci
no mureka bijya kore Belchris
kumubite yo draw kumubita yo ikura kandi ega je ndavise mu body no ega je ndavise aba boss singe ndano hose ndi jenye
bakunzi ba Imperial TV turabara mu kije bivanye naho muherereye bwa ke canke mwiriwe kuri micro mukaba muri kumwe na Itelite Kabela aka Tiago Tequila mukaba mufise umutumire ariwe baby boy umuririmbyi muri iyo misi heze twarumvise ngo yarari muri studio ngo yariko arategura igisasu gikaze cyane rero nico gituma no musi twashitse ngatumubaze ukuntu vyifashe cyo gisasu ciwe mbega tucitege ryari mbega ibintu bipanze gute baby boy abakunzi ba Imperial TV barakura mukije
yo I'm good and fresh hello guys murameze neza yo you can bless it I'm say thanks God sure I'm gonna come here yes sir
Baby boy twarabonye tu video twinshi uri muri studio ngo urikurasohora igisasu c'indirimbo. Iki studio yari yahe?
Iki studio ni King's King's Complex Record.
Niko iki studio yitwa. Nere baby boy iyo ndirimbo yawe cyitege ryari mu misi ngana gute?
Ah indirimbo butwo turakora hano zenya. Clip. Muri vake sho vake nkubigeze nka gatye sho gusohoka. Okay.
Mwayikoranye nande?
No ni jeje nyene. Skolabo.
Skolabo wayikoze wewe nyene.
Yego.
Baby boy. Ugishika muri game wari wa Jumengo uri kukina comedy ariko no munsi uratanguye kuririmba uratanguye gusohora indirimbo. Wifuza gushika hehe ngo muri imvyo Burundi.
Ah je vraiment. Je nifuza gushika kure. Nifuza gushika mwijuru. Eh.
Nifuza gushika mwijuru.
Yego kwe.
Baby boy nuwa he muririmbye shaka kuririmbana nawe muri game ya music nga mu Burundi.
Aje vraiment. Sindabona nta numwe agerageza kuririmba kwa nibabishoboye.
Hanze igihugu.
Hanze y'igihugu ni benshi bansaba collab nk'aba ba Chris Brown, yeah, ba Eminem. Yeah, gusa nga mu Burundi hari umuntu nzeye umusani nyene w'umumere. Nyimba ari Natasha la boss. Niwe dushaka gukora na two job. Niwe nabonye ashoboye tukidogo gusa.
Baby boy hariyo interview duherekwa kubona y'umugwiza atunga nka wewe yitwa Belchris yakubiswe. Akubitwa na Landry promoter. Wo muhanu iki Belchris?
Abwe wamenya iyo bamuvuna namagu umviriza nakubwiye. None nawe yumvi mubono nkuje. Akora interview yambaye ari kirato cyanware nubundi nabonye ati twa musi twahuya cyambaye iminsi yose yagiye muri interview aba yambaye ico kirato naziya mpuzu zamaze gucuya inzaguma yambara agashabesha abantu ngaho ngo afise amahera twaba boss nuko iko imana baye karadutukisha mu bantu vraiment umuntu nkuje aba mu nzu y'amatafara adaturiye mu gisyo mu gisyo naje namvise bavuga gusuka kandi ajya mu kirago nyimba ari kirago ntumbaze urya mujama iyo bana muvuna amaguru vraiment kwa no mubono vraiment nuko numubono kwe Jesse Monique no azikwiyemera ngo mu boss agenda namaguru
nkubuhuye na Landry promoter wo mubwira iki
je no mubwira vraiment merci
no mureka bijya kore Belchris
kumubite yo draw kumubita yo ikura kandi ega je ndavise mu body no ega je ndavise aba boss singe ndano hose ndi jenye
ufisa ba body bakugenda ni
kawai
baby boy no musi waje wambariye amafaranga ngaye kuva hasi gushika hejuru
ah vraiment je kweri wana kubera ni commande si bintu no vuga ngo nagize ngo shopping ani commande je vraiment maruye iri muri 400,000 dollars gusa kwe ipanaro ipanaro 80,000 dollars
umupira
200,000 dollars izino zenya azizi ni nizo muri kampuni nizo badwa tugira amapibye yarje yarje pibye
ni yabaguhaye
eh iyi ni 3 kg 70
Baby boy, ninda kufungira dread mu mutwe wewe.
Je vraiment, ni Angleterre muri salon Angleterre niho muranje.
Izo dread zitatu ku mutwe ni muri Angleterre bazi gufunga.
Yego kwe. Na niho babishoboye.
Okay baby boy, nakaheka jambo bwiye abakunzi ba Imperial, nakaheka jambo bwiye abafanzi bawe, nakaheka jambo ubwiye abantu barindire indirimbo yawe bayirindiranye gishika.
Abantu barindire indirimbo yanje vraiment babwira yuko vraiment. Hako baguma barindire indirimbo yanje. Ni wanze kwanza bandondere. Bazeho mu bandondere kwanza twanze tuvugane bumve iby'indirimbo yereke. Kwanza banze bambaze kubera ikumaze imisi udakora, eh nitukubona muri rezo sosio.
Rezo. Bamaze imisi batakubona he?
Muri rezo ni rezo sosio nyimba rezo sosio.
Rezo sosio.
Muri social media. Aho nyine nkuko nyine wo bivutse.
Muri rezo.
Muri rezo sosio.
Baby boy, you want to tell me about freestyle?
Naga freestyle? Yeah. Kawaida kwe.
Chakole na tuomba.
Yeah, yeah. Nari, 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 ro. Baby, I don't worry. You make it for the love you, I just don't worry. Come to my home. One by one, slow down, down. My baby grows, my baby don't cry. No kubura jewe, no fae. No sara. Huru wanja ngabu hawe. Kumana nanje mamiju, ndakuvise kumuti mawanje, ndakuise guza kugitanda, my baby don't cry, don't cry, no cry, no cry, ndakuvise no fight, no fight, ey. Shaki bindi.
Urakoze cyane. Baby boy, nibaze nitwashobora kugutumira kuzogaruka.
Sinibaza kubera namwanze wafise.
Namwanze wafise no musi wa urose gute.
No musi yonyene yo kwa abantu rifunya kirikare gana je n'indege. Je n'indege kandi indege ya transit. Yego.
Baby boy sezera bakunzi ba Imperial TV.
Abakunzi ndabasezere gute.
Babwira akajambo kanyu manyene ufise ku mutima nk'abafanzi bawe nyene basisezera abafanzi bawe abantu bagufana.
Bari he?
Bako badukurikirana.
Bari bako badukurikirana. He kata bombone.
Abe? Ega we birikuragira bizoshika kura y'abazobirabo.
Yacha. Tena no kusezera nk'abantu nine score bahagaze.
Basisezera jewe.
Sezerewe. Uzoze muhira tu tunaze tuvugane fresh ama tudusezera no no kusezera good taraza home. Ahanyene.
Uba he?
Jewe. America. Ego bunaratutse mu buntu nsko baje no kunyiba. Kya ari nk'ibijya be nayo mu Burundi. Naciye nimuka kuyeme ashimira nk'uje hari ya kuye nari imutse.
Bakunzi ba Imperial TV tubashimire kubona mwabanye natwe muri kino kiganiro twari kumwe n'umu star yitwa Baby Boy. Tubibutsa kuri iki kiganiro kugira s'abonner, j'aime, commentaire. Tudusubira ikindi gihe.